afternoon, dear.
Adima, I'm gonna make it.
Ị ga-afọrọ ọzọ n'ụlọ?
Et qu'a fait ça?
Mouhou, pia pia.
Non, et c'est pas bien nous.
So, and you still feel for surely and care.
You want to get a commission? You know what I know why you're going. You want any commission? No, no, but I know what their business. Now we're seeing that. Madame, Madame, Ma, what was that? What's the mail? What's the moment? No, don't want to have to hold a hand. Don't have to be 8. I have to be 7.
8, not 7 again.
Okay, hey. Madame, Madame Boomer, I must go to a top man. Oh, I've been a shop. No, they cheap bread, and I didn't go. So, I never have a phone with Haka. I shall be ma.
Oh, no, but football will find channel. Football will have. Oh, yes, and all day, Lioke, well, let's the neck, a little maga. I chapel, or Lioke, a fine chapel. Eh? I'm
a
football will hunt it.
I think I'm baby canary. My canam whip on a shop, I be going to see miss. Ebe on a shop, well, when also gada, a fella rose weather. Money was in Yale, Gonzaga, came as in Ebe of the Bullion, Ebi Blamma, Obama, Napakam. Dalo, well, not like any medical, the other person.
I'm on the Hebrew white witch.
Ne, ne, piano da, no, 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 no,
Mamma, I'm going to get you. Dr. Biko, I'm going to go. Hey, I'm going to go. Madam, Dr. Biko, I'm going to go.
I'm going to go to the next one. Ana ma agbo so ma ndi ba anyo ma ndi betimo ma ndi police ah am pussy, I could be able to be from Ketan. Not even Mizuyali. I'm woman, Gary Kazemi. Get out, Jessim, whatever. He may find a day, ma'am.
Ah,
on give a belly and poop.
No, what get us around? No, blame. I couldn't
have you come now. This game. Oh, even the money I go in, my 1 year. Give me a mom.
If I prevent them, who's the big one? You know, my cousin, no, you could tell me that man, or not the one of my time I won't get back.
I told her, look, if I gave my name, I'm a wiggy, I told her, Mamma, I will
go to hotel, one room now, hotel, one new hotel.
What I'm going to do, I'm going
to
go to the hotel. I'm going to go to the hotel.
And the food in me have on your joint. That's not a bomb, but salon, not a salon.
I can't
go.
Papa, madam, why can't I go?
So, or the panama, my organ, I am a house, the forgetting.
No more, Emiru. I ban on our hatch. Being called Zabia, me there, my walking. Poor walking, Zabia.
No, I guess you were cobbler. We could choose Nima Samuka. Yeah, I come on, someone where could choose.
No, Papa, Bani, those issues, Mana, who working at a part
of a quarter, then contribution, quarter time. No, dear, would you come up with all on Rosa? Come on, a salon, Bebana, and it is easy.
I'm just in a shop where I am, own a shop, madam.
I don't know.
I'm going to go to the police.
I'm not going to be able to do it.
Okay,
I'm going to call you. I'm not going to be able to get a job. I'm not going to be able to get a job. I'm not going to be able to get a job. I'm not going to be able to get a job. I'm not going to be able to get a job. I'm not going to be able to get a job. I'm not going to be able
to get a job. I'm
No, guy, I won't move.
No, Quinan. Go for the canna, boy, you didn't touch it.
Indomie.
Okay, Indomie.
Okay, Indomie. Never mind, I'm no man. I have that. I'll never knock that out, whatever. What's on the now, boy, don't even know about their go. I can't even put it up there back. For one,
I'm not
easy. Not
only
the monster,
so probably any money from one.
Hey, granted, you may be in a jet again. I'm up.
Papa, I'm calling.
I'm not going to go to the house. I'm 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 going to go to the
house.
I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
Come.
even though you were going to be wicked and you have not called you, I'm my actually in your home before you saw your child.
Chelo get chicken joke. Why are you not doing okay? We're not there. I could point your car, or your car, and I'll pick up. Why are you not?
I'm not calling her. Who's this? What's going
on? Mana Chelo get you. What the brutal salon in Guinea mess?
Yeah. Oh, you can't listen to you through now. Ebi ara abia e won e won him man e men you are novice ana e men ka na me mba di e bata di e we ni de de na we na apazi bangbangbangbangba ma okukuru e won ki ma isu no bi o ka ta na o ka le ku e ka le won ka ma ni ho ahu onye o lo so mu agbara akuku me ba mata mo oto mu oru no so
oge chi e bu kwa won amba obi un na ha hajile.
You have to
go to the house. I'm going to go to the house.
Ogbuma ni bi ra wa kworo wa anya ho bi.
5,000 naira. O ji dozi si. Na shop ma madam mu. Ozugbo ina anacha, nwoke oza abia. I maka nwoke ha bata. Ye na na emego mu ihe na umu ihe. Ihe ahin na ada emewe. Madam Nya gna na da mewe na. Ozugbo ha no no na 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 eme. Di e ndi nke no nwe we bata. Pam 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 ya na du nwoke we nu wo.
Di e we ejide ha. We akwo ho ke nwoke ada agbura enwa.
I ma no beri ihe, o kare bu ngi wonya kare enwe ha.
Nkwa.
O kare ikugote eh.
Agbura nwa re.
Bora me kan gara akuko. Hakaka.
Wonya.
Ndai sino gini medire na salon. Hapo ma kan na agwa me ko kan na. Ha ku ni na agwa. Onya ki na agwa mu ki na agwa. Onya wo me ego bu ji. Omegu na abuji mu ka obu. Bekoro ni mafuma nne na agwa. Hapleka.
Akota yo fu.
Oyi na eme. Hapleka biko. Abaye na moto ndo.
Akota ha mu ara ofuma.
Onya ki na eme.
Agbura mu mu ama yo na ko.
Ihe re eme. Ihe ki na eme. Omego na salon. Ego di nogu na yard.
Oh, why said one man?
You know, a saloon, you put on Galagi, the Buddha Mego. Hey, I'm one more. Is she here, Jim? Nothing I can see. Never be here.
I'm going to come out of
the
world. Aqua, bata. But I don't come now. When you are,
Oh, yeah, because you're not
a person. You're not a person. You're not a person. You're not a person. You're not a person. You're not a person. You're not a person.
You're not a person.
You're not a person. You're not a person.
500 naira.
Mama, I'm calling. I'm going to go to the government. kankole otu aka oko gi na di korogboga agbogo korogbada agbada igaihu igaazi onye pokisi na ochi na nara ochichi
o nkorogbogo nkorogbada ta ya na mbuzi onye ara mwa habuzie aga ma korogbogo ugwu aga ma korogbada ta yem na che gwa gwa bu nke mbu I got your saloon or a like, they got names easy. More nature images in a quarrel with Weber to Bugago.
Macagan.
Mwagan as Jumagan. Or Mwagan as Jumagan. It was in your home.
Pankoli. Here I did make it. Here I did make it. It can a merit. And what can I never for what?
Legana, I
don't want to know, but I'm Pankoli. Yeah, me for what?
Lenania. Oh, we make a name of a name of a woman come name. Oh, what's that? Nne go dey nira na ko aka na eso mnazo owo ngwa ka na eso eh wetu obi o habuzie nka ye me na owo nka ozo m na che gwa go we furo ofe aga ji nne ja ka ma ga ego ye ofe ngo ngi si
eso
akpo mmini na onu asin ye mwa ga ejisa ka m na aga ahia na ego ye ofe ngo te ngi si e
I'm going to go to the house.
I'm gonna brood that one like
Jay, but then I'm missing.
I need food. If I have a bad mind, I'm not going
to go. But
I'm going to go. I'm
going
to go. I'm going to go.
I'm
going to go. I'm
going to
go.
$400
How many?
Forty-nine.
I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the house
akpa ihe ego ihe ego ihe churu akpa gotekwa akpa ozo ti ihe che an kwechara ihe ona ego ego inye nha na akpa ego ihe la
ngwe ego nye ndi nere e mo ego le nyi ni la agbakotara ka nga ewere nye ha hapu nka anwa nye m na aje ejo owo ojufe gini ka m nwere ike ime wee nye gachi nwunye m ka o jijikwa ihe o ji
ala anyị ga-atụ kịta ka ọ dị mma bụ anyị chekụtago m ihe ọpụta 1480 naira ihe mee bụ na ihe etinye ego n'elu mee 2005 inye nwunye gị ka obi dị ya mma
chineke kpọọ gị ọkụ
chineke enweghị ike ịkpọ m ọkụ
nweta ya n'ebe emewụkwe na ọkada ka m na-agba nweta 2500 inye nwunye ma o ji ga esi ofe ofe chineke bụọ gị ọnụ
sị gị na chineke anya bụ m ọnụ
mma na aga m abịa akpọ gị ije a maka ọ bụrụ na m agwarọ gị ya ị ga-anwụ nke a
mbịa n'ọnụ be m nụ ọkwa ma nwere onwe m na-enweta onwe m ịbịa kpọọ m
nwere 2500 nye nwunye m egwere ka nna agbata ji na nwunye
ụna na-eshi ofe ụbọchị niile
ọnwụ na ọ naanị m bịara ihe a ga-ama na m bịara mba dị ka nsi gọzie gị onye m ịgadịtejie m ji ebe ebe a bụpụta m ị ga-atụrụ m alụ otu m ga-esi wee laghachi nye 500 ọ jikwa na-eshi ihe ọ na-eshi
ije nye 500 ọ ya ezu nye 2500 ka ọ maa na ọ dị ga-ala
ana m enyebu ya enye ihe butere okwu ọkwa na nsị na ọ na-agba m afi ana m enyebu ya 500
mmadụ 9 ihe ofe 500 abalị ise ụje gị a na-agbakwa mbọ
ihe na-eme ugbu a mgbatazi ego ịma na ego a na-agba agbawa wepụ nke eji aṅụ mma ewepụga nke eji eme nye na ụmụ ihe na ihe nwere nsị m na onye 2005 ole ka ndị ahụ ji ego ole ka ha na-enye nwunye ha
amakọ m ole ha na-enye
nye m na-agwa gị obu biko gwa m otu izu ga-eme ka m nyeghachi ya 500 ka o bidokwa ebe ọ kwụsịrị
ọkwa kịta esichago chineke bụọ m ọnụ ka ị na-achọsị ka ntụ ego alụ ma rịọ m biko rịọ m ọzọ
biko
ọkwa maka m na gị dị na mma anyị agwakwunye gị na mgbe anyị na-abịa ahịa anyị hụ mma ejima n'ụzọ mma ejima sa anyị lachi azụ na nwoke a na-ego ihe n'ahịa na ụmụ nwaanyị na-ego ihe anyị rụzie anyị si nwunye gị n'ọnya nwaanyị jeje rịọ mma ejima ka mma ejima bịa rịọba anyị
agabu osi a ezu na nwata ekwozibere ya echiche gị ahụmaka ọkwanye ga agwa ya anyị tiri ya ọ na-azụzi onwe ya ọ na-azụ onwe ya anyị nyezi 500 m ya ala
Ọ bụ ihe a na-eme.
Sịsọ nụ pụrọfọ chọka ndị mgbu nụ bere ebe a wee bibi bere bụrụ akpa ebe a apụgo m ilo.
Ịbụkwa nwaanyị a nwunye ji ma ọ na nwunye m akwụkwọ ya ihe ahụ. A na-agwụzọ sị na mpụtara m mama eji ma ọ mebe o siri wepụta ihe na ụgwọ m. Papa nkọrọ ibi ka eme na ihe ọ dịrọ mma nwa ya na ha na ụdị ya na-agazi ihe ofe ọ mkparị ka ọ gwanye ọ yọrọ mma
na-enwe ka ọ dị nwoke ji nwaanyị ọfụta o jee n'ahịa na-ekwe ose ọnụ na-ekwe ogiri ọnụ na-ekwe ihe ọnụ adị na mpankọlị ịbụ na mmadụ ama ama n'obodo a
gịnị mere mpankọlị ji egote ihe ofe m na-esi
ọ kada man ama ama n'ụwa niile ịmara ama ma onye ewe ịghọwa na ime na ọ ihe ịghọwa ihe mere
ihe ofe ka m
ebi m ka ahụzi egwuregwu a ka egwuregwu a ga nakwa ịma okwu ndị ọsọgụ nara m ihe a ugbu a ihe ihe mmaọ amaghị m ihe imere mmanwa eji m akpa dị anyị
ọ na-eweta ya
eweta
ịma na nwunye mma ịma emere otu o ji eme ya ọ bụrụ na ị na-achịrị ya ọjọọ na-ana gị ọ ibu onye mgbali ego ihe ofe
ihere adị eme gị amago m na ị gaga ya jekwa ihe ofe ọ na-okwe ha ga-obugo gị nachi nachi ata ebe a hee na nkari mme eji ma yọrọ gị onye iwe yọrọ gị onye azụ ihere adị eme gị mpankọlị onye yọrọ gị ije gaa fịa okwe ha ga omume gị zụọ pata nga ị na-asị mme eji ma yọrọ gị nye m biko
ije ụdọ adịghị
asị
m gị na nsogbu dị ezigbote nsogbu dị di m omeogo emeela m arụ
o
nweghị ihe ọ na-emehọ m ego niile m ji azụ ahịa ma nke m bitere ebite ha niile ka m chịkọrọ wee chinye omego n'aka. Omego wee chichigara ụmụ nwaanyị ndị sara ahụ, ha wee re wee doziwe isi na salon. Ị ma na omego na nwere nwaanyị 5,000 naira ka o ji dozie isi. Mana kemgbe omego rụrụ m, onye dịbe 1,000 naira kpakọrọ ọnụ, mgbalegodo isi m, iji elee n'isi m. Ị ma na omego, isi ego shishi kọbọ, ụgwọ akwụkwọ ụmụ akwụkwọ mụ na ego nni mụ na-eweta. Omego mechie ihe ahụ niile. Wetin n'ọnọdụ gbagharịa.
Nwoke na nwaanyị ka onye mebere ga enye ibi ego.
Nna ma m.
Nwaanyị enyekwa nwoke ego, mana ya ama ihe o ji ego eme tupu ị na-enye ego.
Ihe ị kwuru n'ara gị kwuru eziokwu.
Otu a m na-azụ ahịa, m zụwa azụsa m chịrị chi dị m. O wee jee mma ama ihe o ji eme, o were gaa risasị ya. Mba na-esi m otu ahịa eme.
Ị kwuru eziokwu. Eziokwu bụ ọtọ ka ị gwara m ya. Mana ka m kọọrọ gị ihe ị na-amụ. Ifuru omego dị m. Ihe ọ na-ete n'ire bụ magi white. Unu ere. O were ete n'ire, ya na ya gị, ọma obi dị ya, ọ na-etubere m aha, arụ nke akpa, nwaanyị dị mma, elewekwu egbu ewu, otube ntụsịa, okpebere m ntụ. Ọ sị m na nne ya gbajiri aka na ọ nọ n'ụlọ ọgwụ. Ọ sị m na nwanne nwoke nke a si n'elu ụkwụ kpaka daa na ọ nọ n'ụlọ ọgwụ. Ọ sị m na emere nne ya mejọ ọpụreshọn ruo na mkpụrụ obi gbam. Ekụwa akọchịchịcha, e were n'ime obi nụ. Nwaanyị obiọma, ewere m chi n'ego niile m nwere wee chi ya omego. O were nwanne ahazi ụmụ nwaanyị wee gbakọta m azụ. Mana ọ maha na ọ bụrụ na ọ hazie m na aga ma dịka ndị ahụ, maka na ọ na-abụ amara mekwa ogoli ọ dị ka ibi ya. Nsogbu adịghị.
Kedu ihe ị chọrọ ime kịta?
Ihe ọzọ m ga-eme ka m gbaa Benard ka ọ ghara abụ n'oru echa sị na nwaanyị emeela. Agbaba nwaanyị ike, nwaanyị ike. Anya mana omego na-achọ m
okwu. Nne m,
eji m nwayọ.
Ka
m kọọrọ Benard. Ka ọkụ na-agbasị be anyị. Mmadụ eme awụfuo.
Ọ dịrị isi. Emeka Nwosu. Soprano. Method on the beat.
Asiri go bagi ye. Ijebe salu. Asiri go bagi ye. Ijebe salu. Asiri go bagi ye. Ijebe salu. Asiri salu. Odi kwa too much ye. Ya kwa lele. Umanya kobolo me ha. Site na Monday. Mane bro na Sunday. Ye hanako. Chukwu zobanio, ma nwome mulekwu, asiri aya elutego malu, onye chori gasi ni nwanne, biko jebe salu. Yalele, 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 yalele